Red and red, 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 red and red.
Da 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 Thank you.